Mashulele Ngosiyam Nikhulule Kumuntu wenkohliso Ongenakulunga Nonobumnyama Uhlezinga kwesokunene Sikankulunkulu Mashulele Ngosiyam Nikhulule Kumuntu